He kaupapa tino hoho nui ai nei, kua hinga tētahi o ngā ika a whiro whakamutunga o te kamupene D o te ropu 28.
That we gave out today for your tomorrow.
Ai marika I mate hirunaki a Tahu Potiki Hopkinson I roto I ngā ringata whai o tōna whānau I Kaiapoi Lodge. Ka tirahi ia ki tōna kāinga, tai atu ki te ahiahi o te rā pare, ka tahi ka haria ki Tuahiwi Marae, hei te rā mere. Nā tōna matenga, tokorua anake, ngā morihu o Kamupene D e makorea tonu mai ana.